Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Bathi sebehleli libhojoza abafundi basenyuvesi yase Zululand ongoya emva kokuhlaselwa emgulukudu ezibeza ngamadabuka. Abafundi ke bazamile ukuphakamisa lo daba emva kokuthi igebengu lezi zangena emqashweni kuwolonyaka zabulala abafundi ababili. Bathi ke bazamile ukubhekisha inyuvesi yavele yabalandela amaphoyisa abafaka induku. Bathi ke babona ngathi abanakiwe lokhu beshayiwe indiva. Sebezamile ukuthatha lo daba besifake ngosaziwayo abahluka ahlukene kanye nabantu abasemandleni kuze ke ikhale zabo zizwakale njengoba bathi abasakuthola ukuthula lemgulukude lokho iqhubeke njalo nokubangenela ezindlini zabo zokuhlala ibaphuce izimpahla zabo ezahluka-hlukene. Bathi isimo siya ngokudlanga njengoba iyunivesithi ingayingeni nokuyiqiziqakala le ndaba. Bafethu ke mina ngizofisa ukwazi okubhalwa kwakho ngalolo daba ukuthi ngabe kuhle ninalo kokwenziwa inyuvesi ukuthi abafundi uma bekhala becela usizo kuvele kulandwa amaphoyisa maqede ebafake induku. Mina njengentatheli ka YouTube bafethu sengiphuma kanje ngithi angibambeke evidweni elandelayo ngase isikhathi esifanayo.